Whaka piri piri mai, whaka tata tata mai. Nei rā ngā tohu tohu a Shane Jones ki tana rōpū reipa, whai muri I te rerenga o te whakapae e meana kua pātai atu a Phil Goff ki ngā tuakana o te rōpū, mena rai nei me heke ia I tana tūranga kai ārahi. Me te whakapae anō ka eke pea ko Shane Jones hei kai ārahi tuarua ki te korea Annette King e hia hia noho tanu hei a pitihana mō ngā tau e toru.
Kei te mōhi o pū a Shane Jones e hanga tītoki ana te waka o reipa, nā reira kāre ia mo te whakakore I te whakaaro, kia tūko ia hei kaiarahi tuarua mō reipa.
Kia pau ngā pōti kei te āhuatanga o taku tū I roto o Tāmaki Makaurau. Ki te kāhore a hau e toa I roto I a Tāmaki Makaurau, ka ate tiro tiro a hau ko te ahara nei a hau.
Koinei tāna whai muri te matapae a tētahi mātanga tōranga pūparirau matau ki te kore te kaiārahi tuarua o reipa Annette King e hiehia kia noho anō hei a pitihana mō nā tau e toru ka riro pea I a Shane Jones tana tūranga.
E nā momo whakapai kei te whakatōtōngia e Matthew Houghton mā. He mahi nā te rōpū nāhina rai haka raruraru I a mātou. Ngā kai tōranga pū reipa.
Oh no, I don't think it's been. I think it was definitely a issue put on the table. It was discussed by others in that caucus.
E ai kia John Tamihere, ko nā tatau pōti o nāia nei e tohu ana, ka kore rawa e taia e reipa te noho hei kāwanatanga a te kōwhiringa pōti. Nā reira hei tāna, hei te āwangawanga nā me matuakana o te pāti I tērā.
Me whakapiripiri. Ki te pōhehe te marea, ko tā mātou e mahi nei he ngangau te tahi ki te tahi me pēhea rānei rātou e huri rata mai ai ki a mātou mo te wāpōti.
The phone's off the hook, no one's listening, okay? Because it doesn't have the personnel to advance a new story.
Ki te tua Shane Jones hei kaiārahi tuarua mō reipa I mua I te kōwhiringa pōti, ka whai kaha ia mo te whakataetai ki a Peter Sharples I Tāmaki Makaurau, a hei tā John Tamihere, mā reira, tauai te waka o reipa. Tina Miss Holland. The car.